Tulachita, buti,
tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulachita, buti, tulach